Oh guys, angisasho ukuthi ukubekezela ngesiNgisi i-anniversary. Hawu mara nina.